Me kaha ke atu, me kaha ke atu. Koe rā te whāinga nui o te hā kine kina mōhiki. Nō tērā wiki ka whakarite kōmata hou a Ashleigh Hoeta i roto i te whakamārōrō poho. Arā ruarau, ono te kaumārima kirokrāmu, whātekau kirokrāmu te taumaha ake i te kōmatatanga. Nāna anō i whakarite i ngā tau ōmua, arā i te tau ruamano te kaumātoru. Ko te wahine nei no Taranaki te namatahi i roto i tana rea ngā whakataetae, engari he pai tawhiti, kei mua i aia e mate kai ana ia kia pai tata, kia pai ita. Aneira a cruise tangira.
Whakapau wera wera nei. Kia hopunga e ia te taitara nui.
It meant a lot because it was the first time I actually knuckled down on training. I was consistent. And I just worked really, really hard.
Whai muri I tana hikitanga, he wā roa kia mārama he aha tāna I tutuki ai. Aha ko I aro ki te hiki mai tai, hei tāna e ohoreri tonu ana.
And we didn't actually realise that I had become the best in the world for my weight category until about half an hour after. And at that point I actually ended up crying because I didn't expect anything like that.
Hei tāna, ko ngā whakaaro o te iwi, ehara tēnei I te hākinakina mā ngā wāhine. Ā, me noho whiro ki kē. Hoi anō, nā te aki-aki o ōna hāpori, ōna whānau whānui hoki, I eke ai ki tēnei taumata.
Being in this sport and having the coach and people I do around me, I've managed to sort of overcome that because they want me to be strong. They want me to eat.
Me te aha, me ū tonu ki te kaupapa ki te piki haere I te taumata o te ao. Hei te hune e haere ana ki tā wāhi ki te kākari anō mō te rekoata whakamāro poho o te ao.
In June, I am heading to Australia. I'm hoping to, fingers crossed, break the all-time world record for bench press, which we're hoping for 300 kgs.
Haunga anō te pōkia nuitia ōna e te mahi, ko āna tamariki te mea hirahira I roto I tōna ao.
My children will always be the number one priority. And I have a lot of family and friends who help as I train in the evenings.
E ke ai te kōrero, mai te pukuna naiore, ka ara mai ngā painga. Ah! Cruise Tangira, te karere.